Wamkele, 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 Kele, Wamkele, Wamkele for sure. Wamkele, 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 Kele, Wamkele, Wamkele for sure.
An ocean, singular but broken, and we are wooden pegs on a board. Sudden like a rainstorm, a voice it pours from heaven. Is this your final welcome home?
Wamkele, 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 Kele, Wamkele, Wamkele for sure. Wamkele, 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 Kele, Wamkele, Wamkele for sure.
Which way would I go?
Wamkele, 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 Kele, Wamkele, Wamkele for sure. Wamkele, 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 Kele, Wamkele, Wamkele for sure. Wamkele, 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 Wamkele for sure.